the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Hallelujah. Sinikeza lonke udumo ngoba lufanele. Akekho umuntu ofanele udumo ngaphandle kwakhe.
Oh!